motho ge ba mmotšiša gore o na le bana o re aowa o ba tšhaba gore ge a ka dumela gore o na le bana mohlomongwe monna o tla tšhaba ge e le wa gago a ka setšhaba gongwe basadi ba tšhaba go tlogelwa ke di-stepfather tša bana ba bona le ge monna wa gona tlhokofatša goba go abusa bana motho o no nyaka go dula ka gare ga lenyalo mola a bona bana ba sokola ke yone rapedišang bothata bjo maaka magolo ga se molomo
great lies do not come from the mouth
maaka magolo ko go phela bophelo bja maaka o iphora kwalo la bagalatia chapter 6 verse 3 le re ge motho a ka itshema a re ke selo mola e se selo o a iphora
deception
ba bangwe le rata go itira bahumi mahlong a bagwe mola le tseba gore bophelo bjo le bophelago bo a lepalela le bolaiša bana tlala le rekile diaparo tša go tura le direla go kgatlhiša bagwera diema chapter 19 verse 22 e re motho o nkgahla ka botho ke mo le motlana a tlo go phala monna wa go fola ba bangwe ba ikana ka maaka ba direla go bipetsa bošaedi re bala mangwalo a makgethwa pukung ya diema 14 verse 25 fiona ere tlatse thereši ke monamolela batho sebata maaka ke mofuo ke ka lebaka la eng batho ba bolela maaka go šireletša bošaedi ge go bolailwe motho o mongwe yena o ne o bolela maaka a be a šomiše ditšhelete tse ntšhi a direla gore babolai ba lokollwe kgolegong ba tsebelelena
May peace be with you.
Ona le tumelo ya gore bo ramaka ba bagolo le fase ka moka ke banne. Ya go tloela ga kudu ke a banna ba go tsama magaeng ba boa ka masa. Ke ba botšiša ba re ke be ke ile go mogwera wa. Motho wa gona a be fe mosadi phone a re o ka no founela mogwera wa ka mmotšiša. Mola a tseba gore ba šetše ba itherile gore ge mosadi wa ka a ka founa wena o re re be re le mmogo. Go na le maaka a lehufa. Jeremiah chapter 27 verse 10 e re. Gobane ba le porofetela maaka mme le tlo khudušwa mo nageng ya lena ke le rakile gore le senyega. Boramaaka ba mohuta wo ke ba go le porofeta maaka ba buše ba le phetele ditaelo tša maaka tšeo ba tsebago gore ga di molaong wa kereke go direla gore nna ke le tlhogo ya Sione ke le ga lefele. Nna nka se ga lefele motho wa go dirišwa bošaedi a sa tsebe. Yo molato ke yo a mo diretšago bošaedi. Batho ba bangwe ba thuba malapa a batho ka maaka. Ba bolela maaka a go fetša a dira gore monna le mosadi ba hlalane. Phela bjang o bona malapa a thubega ka lebaka la maaka a gago dišomong batho ba rakwa ba sa dira selo ge ba nyaka poso position ya gago ba go bolelela maaka o rakwe mošomong other people apply what in Latin is called divide et opera or the divide and rule strategy divide families fathers fight with their children because of lies that are told by people who do not want to see united families. Such people only thrive under conditions of instability. They spread false rumors and tell lies about family members so that they can get them to fight among themselves. On all such occasions, such people have intentions to benefit money or something else from family member whom they pretend to love. So it is better for him to create tensions so that one who is seen as a stumbling block can be removed. But the fool that you are, you forget that blood is thicker than water. Family will see through your lies and come together. Remember that God despises one who divides brothers. Madam Premier, I wish you all the best in your efforts to stabilize and develop the Northwest Province. From today, Masione will pray with you as you continue to serve the people of Northwest. Modimo wa thaba Sione a go tlhahle ebile a go okeletse matšatši a bophelo. Manaba a tswelo pele a tla bone lesedi la Sione ka wena. O tsobelele.
May peace be with you.
Thero ya ka tla felela mo. Ke le lakaletša mahlhatse le mahlogonelo Modimo a be le lena ditseleng go boela magae. Le fole malwetši, le humane mešomo. Modimo a le šireletše ditseleng go boela magae. Ke tla ema mo ka maina mararo.